Mwiriwe neza kange igica musi kiza kubanywanyi bibiganiro byacu amurere yo hose ijya nino tukange kwifuriza kumererwa neza cyane tunabifuriza weekend nziza tunabaye ikadze mu makuru n'ibiganiro byacu bigezweho muri uno mwanya watugiye kurebera hamwe amakuru yihuta akomeye cyane ugwego rujejwe iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi rwamaze kugenda rushimangira ko rero rwatanguwe amatohoza akomeye cyane mu gwego rwo kugira ngo babashe kuba bokora dossier izashikirizwa abacamanza nga mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo mama Buntu cange Pastor Denise Bucumi Nkuru nziza n'umuhungu we Kelly babashe kuba bogezwa imbere y'ubutabera babashe kuba bogezwa imbere y'ubutungane ni mu nyuma y'iko rero hajeje kugenda harumvikana amakuru y'akababaro avuga ko rero byumwe ariko bamaze kugenda baratabwa muri yombi cyane bajejwe iperereza nkuko biriko biratangazwa hakomeje kugenda haravugwa kandi ibintu byinshi cyane bijye bitandukanye by'umwihariko ariko kandi byose turaza kugenda turabirabera hamwe muri ano makuru turaza kurebera hamwe kandi ibindi bikomeje kugenda biravugwa by'umwihariko hamaze kugenda haravugwa ibintu byinshi cyane bijye bitandukanye ko banyeprotike bamwe na bamwe mu nyuma y'iko rero hari hamaze gufatwa icemezo ubwo bari bamaze kugenda baratambikanywa hagataha kandi amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi haracari ikibazo gikomakomeye cyane mu gihe bamwe bamaze kugenda barafungurwa cyangwa se baremererwa kuba bakabaye barafungurwa by'umwihariko abenshi bakomeje kugenda bakomeza gufungwa hakaba ariko haribazwa impamvu abo bakomeza kugenda barasaba ubutungane ko by'umwihariko ubwo barekura ndetse by'umwihariko n'abashinzwe kubikora bakabasha kuba borekurirwa cyangwa se bokoroherwa muri rusange ni mugereje z'umwihariko mu gihe abanyepolitike bamwe na bamwe badafunguwe nga muri kino gihugu cy'u Burundi ibikorwa by'amatora yimirije umwaka uza rero bishobora kuzagenda nabi cyane ndetse hakabaho kugaragaramo imigumuko ikomakomeye cyane Rumi Ter amahera rero ahanahanwa biciye mu muyaga elegitoronike yamaze kugenda arabura nga mu gihugu cacu cy'u Burundi bamwe mu badandaza amahera rero bahanahana biciye mu muyaga elegitoronikizi mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko rero bakora bakorera mu bihombo kubera ubukene rero bwayo mahera aca mu muyaga mu nyuma y'iko rero ntayo bafise nkuko bikomeje kugenda biragaragara igihugu cy'u Burundi kirakomeza kugenda rero kirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nyamara abategetsi bakaba bakomeza kugenda z'umwihariko bagaragaza banavuga ko rero z'umwihariko buba bariko barashaka umuti w'ibibazo bikomakomeye cyane ariko ibibazo bikaba bikomeje kugenda biraba ingora bahizi nkuko bikomeje kugenda biratangazwa haramaze kandi kugaragazwa igishushanyo mbonera kizifashishwa z'umwihariko mu kubaka ndetse no kuvugurura ishoko shasha ya Bujumbura nkuko bikomeza kugenda biratangazwa ndetse gushika none amakuru yihuta amakuru akomeza kugenda aradushikira ndetse aradusumira akaba agaragaza ndetse anerekana neza ko z'umwihariko bishobora kuzotwara ingingo y'imari ndende ariko kandi abakurikiranira hafi bikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko nkuko bikomeje kugenda biratangazwa bakaba bavuga ko rero bishobora kuzahungabanya umutungo w'abanyagihugu ndetse by'umwihariko n'ibikomeje kugenda by'umwihariko biragaragara abigendanye n'ikena rikabije cyane cy'amahera amwe namwe cane cane nga mu gihugu cy'u Burundi nkuko bikomeje kugenda biratangazwa umukenyezi wa nyiricubairo Evaiso ndayishimiye nkuko bikomeje kugenda bitangazwa hari inama yaje kugenda by'umwihariko yitabira nkuko bikomeje kugenda bitangaza nkuko biriko biravugwa rero umukenyezi ni kurumara rero mu iterambere ry'umujyango ibyo byashikirijwe rero kuri uyu wa gatanu uheze n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina ndayishimiye mu gihe yitabira ikiganiro kijyanye n'indero cyatunganijwe rero n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Penga Ayingi Yuni turagaruka kandi ko bikomeje kugenda biratangazwa ndetse niragarukaho ijya nino ku isi cyane cyane muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo by'umwihariko aho hatanguye by'umwihariko kwibaza abagororwa cyangwa se abari bafungiwe muri iryo bohero bashika ku 1500 aho bo barengeye mu gihe hakomeze kugenda by'umwihariko hariko harahigishwa uruhindo warunongoye iyi ngereza ya makara mu nyuma y'iko rero hiciwemo abatari bakeya bageragezaga gutoroka iryo bohero turabahaye ikaze rero abanywanyi ibiganiro byacu aho mudukurikiye amuherereye ijya nino ku isi. Turabifuriza ibihe byiza cyane, turabifuriza amaro y'Imana cyane. Tubabwira ngo niba utarabyonda ako handitse sabone kuri YouTube channel yacu cyangwa kuri nombonesha kure, byonda kugira ngo bashe kuja urabana natwe gatanu kuri gatanu. Abatwumviriza muherereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, turabifuriza ibihe byiza. Abatwumviriza muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Turabahaye ikaze rero by'umwihariko muri bino biganiro byacu, by'umwihariko aho tugiye kugaruka ku makuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Dore ingingo nkuru rero narimaze kugenda ndababwira ko turaza kugenda twibandaho muri kino gihugu, muri kino kiganiro cyacu. Mu nyuma y'iko rero hakomeje kugenda harahanahanwa amasanamu yerekana, by'umwihariko mama Buntu n'umuhungu we Kelly Nkurunziza, by'umwihariko bamaze kugenda, by'umwihariko bakaba bari bamaze kugenda bari kumwe n'inzego zijejwe iperereza. Ubu inzego zijejwe iperereza nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi zamaze kugenda zishimangira ndetse zinatangaza neza y'iko rero ziteguye gutangura, by'umwihariko amatohoza ko makomeye cyane ku bya byagirizwa uyu mama Buntu asanzwe ari umutambukanye wa nyakwigendera Petero Nkurunziza yarabuze atwara igihugu cy'u Burundi. Amakuru menshi akomeza kugenda aradusumira dushika nona canga dusumira nona nuko abo mu muryango wiwe by'umwihariko bakomeza kugenda bavuga yuko rero by'umwihariko yakabaye ari kugwa, mu nyuma yuko amakuru yihuta avuga ko rero bariko baragirizwa kuba baranze gushira mu ngiro by'umwihariko igikorwa cya leta kimaze iminsi yigishizweho muri rusange. Bigendanye rero by'umwihariko no kuba iki gihugu cyacu cy'u Burundi gikomeje kugenda kirajya mu bibazo bikomakomeye, gikomeje kugenda kirahura n'ibibazo bikomakomeye. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko bamaze kugenda bavuga ko amashengero yose ga mu gihugu cy'u Burundi agomba kuzajya by'umwihariko aratanga umusoro cyangwa arasora nkuko biriko biratangazwa, ndetse akiyongeraho by'umwihariko kuba hakiyongeraho rero kuba ayo mashengero agomba kuzajya aragabana na leta zimwe mu nkunga zimwe na zimwe ziba zavuye mu bihugu byo hanze cyangwa se impano nk'uko leta yaje kugenda irabyita. Icakora rero hari bamwe batabyakiriye neza bakomeza kugenda barashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ibyo ngibyo arakarenganyo. Itangazo rya leta by'umwihariko yirutse gushigwa ahagaragara ryavuze ko rero by'umwihariko amagifti cyangwa impano ziva hanze z'isi zishikirizwa ayo matorero zigomba kuzajya ziranyura muri BRB ibanki nkuru y'igihugu mu rwego rwo kugira ngo bashe kuba bopasuramo kabiri. Icakora bivugwa ko rero uyu mutambuka yasanzwe arafise ishengero ya mbere nakumakomeye cyane, na cyane cyane yuko rero afise abayoboke nga benshi cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, we asa n'umuntu utarabyakiriye neza maze biza kugenda biragumura n'abandi bituma leta itangura kugenda irabatambikana muri rusange. Ndetse bivugwa ko rero z'umwihariko igihugu cy'u Burundi biciye muri CNDD-FDD nabo bafatanyije kurongora icyo gihugu bakomeje kugenda by'umwihariko barininda ikintu cyozo bakoma mu nkokora ikintu cyazatuma by'umwihariko ibikorwa byabo bitabasha kuba byogenda neza mu matora yimirije umwaka uza, aho bifuza gukomeza kwegukanamo indi myanya myinshi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma umuntu wese by'umwihariko uri kugerageza kuba yo kwitambika cyangwa se ntiyumve neza ibyo leta iri kwiravuga ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Abanyagihugu rero bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banavuga ko rero bakwiye kurekugwa ku neza. Abanyepolitike kandi bagiye batandukanye barongoye imigambwe igitandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeze kugenda nabo batanga ibyifuzo ku mugangurukana bumenyi, bavuga ko ibintu leta irimo irakora atari ibintu byanga mu gihugu cy'u Burundi. Makamba umukenyezi ari mu minwe y'ubutungane yagirizwa guta umwana yejeje kwibaruka. Uwo mukenyezi afite imyaka ishika kuri 35 aba muri zone Mugeni ya komine Kayogoro yibarutse umwana rero mu ijoro jejo haheze kwa gatanu hari ku itariki 6 ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2024 kuko rero amakuru atangwa n'abajejwe intwaro bakomeza kugenda barabimenyesha. Uwo mukenyezi asanzwe yubatse umugabo wiwe rero ari kurondera ubuzima ngo yoba rero yatinye ko umugabo we rero azomusangana umwana batabyaranye niko rero kumubyara maze amuta mu kazu ka sugumwe ababanye rero bamaze kumva ubuyoya rero bamaze kumva uruyoya rero rurarira baraje kuraba ariko by'umwihariko umwana yahavuye acikana nk'uko biko biratangazwa uwo mukenyezi uri ari mu gasho rero ka parike imakamba mu kurindira ko rero acigwa urubanza na senare abajejwe intwaro muri komine kayogero baratera ibyansi rero iyo nyifato bagasaba rero abubakanye kwirinda kurenga rero ibigo kuko rero bitera ingorane nyinshi ndetse n'impfu ndetse bikaba biriko biragenda biranatuma abana bamwe baravutswa ubuzima urunani rero fina debu rero ruharanira agateka k'abana ngo rusaba yuko rero hoba inyigisho zikwiriye zijyanye n'inyifato ku n'inyifato runtu bagashaka kandi ko rero hogizwa akazi ku buryo rero abagabo batorezwa ngo baje kure cyane yabo bubakanye kuko rero ari bimwe mu bituma haba inyosha mbi cyane z'ubusambanyi nkuko kandi ako amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira ibi byose akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwihariko akaba ari imwe mu bintu bikomeje kugenda biratuma abanyagihugu benshi bashimangira ndetse banagaragaza neza ko ibi ari akamaramaza ni mu gihe kandi abanyagihugu benshi bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza ko ibintu uyu mukenyezi yabashije kuba yokora ari ibintu biteye isoni ndetse biteye ikimwaro ndetse abantu benshi bakaba batanguye kugenda banamugaya benshi bakaba batanguye kugenda bashimangira ndetse banavuga ko by'umwihariko bari bakwiriye kuba bomukatira gufungwa ubuzima bwe bwose ndetse iki gihano kikaba gishobora kuba cyohabwa abandi bagiye batandukanye cyane cyane abazojya barafatirwa mu bikorwa nk'ibyo ngibyo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara muri rusange iki gihe kandi abarundi bakomeza kugenda by'umwihariko barashimangira ndetse bakaba banagaragaza neza yuko by'umwihariko igihe kiyeze kugira ngo babashe kuba by'umwihariko boronka ubuzima bwabo bwiza ndetse by'umwihariko bakaba babasha kuba boronka uko bikomeje kugenda biratangazwa ariko kandi ibi byose biriko biragorana mu gihe gushika none amakuru yihuta akomeza kugenda avuga ko ubuzima bukomeje kugenda buragorana bwa mu gihugu cy'u Burundi aho z'umwihariko benshi bakomeza kugenda bashimangira ko biriko birakogwa z'umwihariko biriko birakogwa by'umwihariko n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira amakuru kandi yihuta aravuga yuko by'umwihariko gushika none hariko harakogwa amatohoza akomakomeye cyane ku nyubako zirimo zirubakwa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse gushika none bikaba bizoca birakwegera nyiricubahiro Evase ndashimiye kugeza uno munsi hari amatohoza rero ariko aragenda arakogwa by'umwihariko hasanzwe ihoteli ziriko zirubakwa mu ntara ya Rumonge ndetse na Gitega by'umwihariko arizo umuryango w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ndetse na Evase Ndayishimiye kubw'ibyo rero by'umwihariko hakaba habandanya kwegeranya ibyemezo bikwiriye kugira ngo bizokoreshwe igihe umukuru w'igihugu Evase Ndayishimiye azoba atakiri ku butegetsi aya mahoteli yose rero akaba azocwa ashikirizwa leta y'u Burundi hama Ndayishimiye acasanga bunyoni yari mu ibohero ibi rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane n'abanyepolitiki bamwe na bamwe mu gihugu cacu c'u Burundi abavuga ko rero z'umwihariko barambiwe ndetse batakomeza kugenda bemera ingene igihugu kikomeza kugenda kirahomba nyamara abategetsi b'u Burundi akaba aribo bakomeza kugenda barabishyiramo akaboko kanini cyane ni mu gihe igihugu c'u Burundi cyakomeje kugenda kirashimangira ndetse kiranagaragaza neza yo rero ko kikomeje kugenda kirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane ibyaje no gutera ikena y'ibitoro ndetse n'ibindi bibazo bijye bitandukanye by'umwihariko ariko kandi ibi byose bikaba byaje kugenda biratuma by'umwihariko abanyagihugu benshi cyane bagiye batandukanye bavuga ko byose byoba ariko byose byoba birategwa n'abayobozi bariko barongoye iki gihugu c'u Burundi Amakuru kandi ntavuga kuri inyiricubairo Evariste Ndayishimiye aranagaruka ku bandi bategetsi bakomakomeye cyane bwa mu gihugu cy'u Burundi nkurongoye igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo n'umwe mu bantu bakomeza kugenda bagirizwa kuba bafise imitungo myinshi cyane nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi nyamara byose bakaba bariko barabikura by'umwihariko mu bigendanye na leta cyane cyane mu mafaranga aba ariko yaragenewe igisoda cy'u Burundi akariko kikaba gikomeje kugenda kirabaho nabi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu gihugu cy'u Burundi ubukene bw'inzoga za Burarudi umuyaga nkuba rero udakwiye ikene ry'igitoro amabarabara yigira mu mitumba yabo atameze neza nibyo rero bibazo rusangi abenegihugu babajije uburongozi bwa komine Gitega aho bwari bwaramutse rero butunganya ingendo ku mitumba ya Bwoga ndetse na bubambizi muri zone rura Gitega ku magenekerezo ya gatanu ndetse na gatandatu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'imbira 2024 mu ntumbero yo kugira bibutse rero ibikorwa biriko birakogwa mu gihugu. Ashitse kuri iyo mitumba musenateri wa komine Gitega muganga Jacques Ndowimana akaba yarashimikiye kubigamye rero n'igisata cy'uburimyi n'ubworozi yasabye abenegihugu rero biyo mitumba gukura amaboko mu mpuzu bagakora bagakwiza umwimbu bakabandanya wa mugambi rero w'igihugu wo korora udutungwa duto duto inkwavu imbeba ndetse n'utundi nkuko bagiye barabisabwa n'umukuru w'igihugu yagiye ate akamo ugaruka rwo ku mitumba ya Bwoga ndetse na Rubambizi ko rero rwo hurumbira kwiga rero imyuga kuko rero ahanini usanga ibikorwa bimwe na bimwe usanga bikenera abafise ubumenyi mu myuga igitandukanye ubwo gwaruka kandi rukareka ingeso mbi zo kujya kumarigara cyangwa se kujya guteramira mu bubare bariko rero botsa inyama z'ingurube ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye muri kino gihe kandi u Burundi buriko bukora rusansuma rero nkuru y'abenegihugu uburaro uburimye ndetse n'ubworozi musenateri wa komine Gitega yahimirije abenegihugu biyo mitumba gushira mu ngiro rero akamaro batewe bakavugisha ukuri rero ku byo batunze kugira ngo igihugu gishike gihangiraho rero gihanga mu kuronka ibiharuro by'ukuri muri rusange. Umuhanuzi mwishikira wa musenateri wa komine Gitega ajejwe imibano ibibazo bya politike Hakizimana Viseni nawe akaba yarababwiye byimwe ariko byinshi cyane bijye bitandukanye nko byerekeye imibano nko kubene igihugu babana rero bidaciye mu mategeko ko iyo ngiyo rero yasutswe n'igihugu cy'u Burundi guhera mu mwaka wa 2016 aho yaciye yibutsa ababana baraciramye rero ko komine Gitega ica amande y'amahera ashika ku bihumbi amajana abiri ku mugabo rero hamwe n'umukobwa inyuma yaho umukobwa rero agaca ataha iwabo bagaca bandikwa ku ngufu nk'uko biriko biratangazwa mu muhanuzi rero yateye akamo ababyeyi bo mu mitumba ya Bwoga ndetse na Rubambizi kwitwararika kwandikisha abana babo bakivuka batararenza iminsi ishika kuri 15 kuko abo bana batanditswe rero mu bitabo bya komine biba rero bimwe mu bituma rero bimwa uburenganzira bwabo kuko bikomeza kugenda biratangazwa muri rusange. Twerekeze amaso muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma y'iko rero habaye ibizazane n'ibibazo bikomakomeye cyane amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira akomeza kugenda aradushikira aragaragaza ndetse akanerekana uburyo z'umwariko noneho imfungwa nyinshi zishika ku bihumbi 15 zikomeje kugenda zirabura nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Umuryango FBCP Foundation Biro Crypt Clinton Pura Paisi uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu wavuze ko rero ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero butagaragaza irengero ry'imfungwa zishika ku 1737 zabaga muri Ingereza ya Makara nk'uko biko bidatangazwa. Murabyibuka neza mu rukerera rwo kwigenekerezo rya kabiri nzeri umwaka na 2024 ubwo zimwe rero mu mfungwa zo muri Ingereza zageragezaga gutoroka humvikanye amasasu menshi cyane yarashwe n'abacungera iyo Ingereza benshi barishwe abandi barakomereka ku buryo bukomakomeye cyane. Minisitiri w'umutekano w'imbere ufise rero umushingano abashinzwe umutekano barinda Ingereza rero Jackman Tabani yatangaje neza yuko imfungwa zishika kwijana na 29 zapfuye zirimo rero 24 zarashwe. Minisitiri Tabani yemeje ko kandi izindi mfungwa zishika kuri 59 zakomerekeye mu mubyigano zimwe rero z'abagore zirafatwa ku ngufu kandi ngo nta mfungwa azashoboye kuba zotoroka Ingereza. Perezida wa FBCP Emmanuel Adukrona kore mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru by'umwihariko yagarutse ku mibare rero yatanzwe na guverinoma ya RDC kuri izimfu idasobanutse neza. Kore yagaragaje ko rero mbere y'uko rero ubu bwicanyi bukoregwa muri Ingereza rero yari ifungiwemo imfungwa zishika ku 15 ku 15 n'imfungwa zitanu mu nyuma rero ijana zikekwaho rero gusambanya abagore rero kugerageza gutoroka ndetse no gutwikwa inyubako zaho zimurigwa muri Ingereza ya gisirikare ya Ndoro nk'uko biko biratangazwa. Uyu muyobozi yatangaje ko rero ibarura ryakozwe muri gereza ya Makara mu nyuma y'izo mfu rero z'umwihariko ndetse no kwimura izi mfungwa byagaragaje ko gereza ya Makara by'umwihariko isigayemo imfungwa zishika ku 13 n'imfungwa zishika ku 9 gusa. Yagaragaje ko rero ufashe umubare w'abari bafungiwe muri gereza ya Makara ugakuramo by'umwihariko imfungwa zishika kuri 13 n'imfungwa 9 basi hasigaye basigayemo rero imfungwa ngwa ijana na 29 guverinoma yemeza ko rero bishwe na bishwe ndetse n'ijana bimuwe ubona ko rero hari imfungwa 1,637 bitazwi irengero ryazo. Kore rero yemeza ko hari imfungwa zashoboye guhunga gereza ya Makara nubwo guverinoma ya RDC itabyemera kandi ko rero hari nyinshi cyane zapfuye ndetse n'izakomeretse ariko bakaba batabyemeza. Yanasabye ko inzego mpuzamahanga zirimo ishami ry'umuryango wabibumbye gita ku buzima ndetse by'umwihariko n'ibindi byiciro bigiye bitandukanye muri RDC zagira uruhare mu itohoza ririko rirakogwa kugira ngo amenyekane ukuri ku mubare w'abiciwe muri Ingereza abakomeretse ndetse n'abatorotse nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Icakora binavuga ko rero uwari urongoye Ingereza nawe akomeje kugenda arahigishwa uruhindu. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu twongere gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa.